Tamati Kruja tērā e te iwi, tūpoko o Tuhoe. It's not only Tuhoe that felt the sting of Operation 8. At Parihaka, the arrest of Urs Signer and Emily Bailey has revived painful memories of Crown persecution.
My friend, I hate to see you suffer. Events conspire to bring us to our knees.
I te wakaaro, ko tēnei au o te toe ki te kāwanatanga, te wakataritari te kāwanatanga, e arei te mea nō nāia nei tonu, e mea mai rā nō, e arei te mea ko tamaiti ana e nei te tuatai, e arei ia i te okamutunga.
He anga wakaaro mō Emily rawa ko Oz.
E kino ke atu āku mai i ngā tokorua nei, ko tōku mō i o kia raua he ngā kauhu mārie.
Urs Peter Signer, how do you plead, guilty or not guilty? Emily Felicity Bailey, how do you plead, guilty or not guilty?
Me he mea kai te mea ti arātou ki roto i te ore ere, ana tiki nā mai au, ari atu mea rātou.
Ko tētehi atutake ko te urupenua mō Oz, ne? He aha ngā whakaaro mōna.
Nei, ko te panai atu tēnei momo, ka tai ka tino e rawa atu. Kei te pērā nō te wakaaro i roto i te kāinga kā a mato. Nei, ko te panaia aia kia oki atu ki tōna winua. Ko te pērā te ture, ka tai ka kite atu te ata riri nei i roto i a mato o Taranaki.
Ai te wakapae koutou ki a rātou, ara mai ki a wakapae mai ki a māku e kōrero tonu atu ki a koutou. O taku mai e mai ki te turaki i a koutou.